Asecho pen pin mar mondu ma pin ne nuamo reno no ka won no cheng oren maler mani soler manya ka cheng o pin ma le ma berga ka ni ogi Jawar biro woto koda bendesa owa chamonga otelo na moskolote nikech ma epolo male. Come on.